Chineke ezem Jesus. Onye na ndị ndu, onye na pụtara anyị. Anyị ga-abụ ekele, ya n'otito n'ọjịja. Na-ebuli, eze ndị eze. Na-ebuli, eze ndị eze. Otito na nsọpụrụ a, dịrị gị ezem Jesus. Onye na ndị ndu, onye na pụtara anyị. I get up again, ya no tito no chida, nebuli, eze eze, oh nebuli, eze eze, oh.
Chika chinile, eze kende eze,
oye nige na,
abo mi emu, wane otoje, chika chinile.
Ọkụ nere ere mana kiere ọkụ
imere
obi eye maka dị ike gbura gbuo aka na agbajigwe ka m na-etu gị onye ama m gabi o ọdị onye dị ka gị n'elu ahụ mmadụ gịnị ka ga-etu gị o ebube eluigwe. Mana mo wa bo madu, ka keje na la la bo. Mo wa ga ya kumbu, baba. So ki buti, onye kere li gwelo wa o. Odi gi ya mo la kere gi na wo. Onye meri kwa,
onye meri kwa.
Ese kurungi o, ti maro bi. Ala kpọrọ gị si n'ala, ọ bụ gị bụ chika chinile, eze nke n'eze, malite n'ọgwụgwọ, agụ na-eche mba, ilori elore ji o, ebube mbeku, bamba o, ọ dịghị onye dị ka gị, ume n'ụwa toro mụ ya o.
Let's praise the Lord, for He is good, for His mercies endureth forever. Let's worship Him, for He is the King of kings and the Lord of lords. Amen. Oh, glory, hallelujah. You are worthy to be praised, Lord.
Ogina kande mloko simiri ebili miri bido tuwa tuwa tuwa
ebili miri bido
tuwa eti ne dine su zogi eti weku o
haweti weku
nye genyera yaka o nowa makana kiongwe kimele kina laruna o waka kwalitele kina lowa nano kwikulo ibili nye ebili mmiri ewe dere duwo ọmba niile ewe juwe agha mmadụ gịnị ka ibu o agha mmadụ gịnị ka ga-akpọ gị o baba
gịnị ka ibu
We need you right now in the church. from the pulpit to the podium. In Jesus' name.
Anointing fall on me, oh.
Anointing, anointing fall on me.
Power of God, I need you here.
Anointing, anointing fall on me.
Anointing power fall on me, oh.
Anointing, anointing fall on me.
And answer you for us, I need you here.
Anointing, anointing fall on me.
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 I need you,
anointing,
anointing, anointing the place that you put in. Anointing, anointing the hills that see. Anointing, anointing that the place the body. Anointing, anointing, follow me. Anointing,
follow me.
Anointing, anointing, I need you here. Anointing, it can be my DJ. Anointing, anointing, follow me. Anointing, yeah, mu meki nam kantere goza.
Anointing,
yeah, mi keki ezin kam lara kama.
Anointing,
iki nere teda ki meza ki na pati ne go na bempo. Ya kam toro,
anointing,
ya kam toro.
Anointing,
iki laja ti tere goza. Anointing,
follow me. Anointing,
inka o Jesus tiri rano kanwa. Wenye wemo usambe. Anointing, follow me.
Anointing,
anointing, anointing,
anointing,
anointing, anointing, anointing, anointing, follow me. Anointing. Emmanuel,
Emmanuel,
what did you mean?
Jesus Christ, give Tupasi ebi,
dabere na yao,
ni ogeme omo kwari ni abu na bere na tuku abu ya ke tuku so ke nani kwere nuku ya oge nile ino ni ruju itanya miri omo ri ni na gabiga omo re ti tegi
omo re ti tegi
ole metu ya no biwo adala mani so ya la wanem ti de so ku pegike kwere nuku ya oge nile o wa na papu ga papu dere du e pezi na kwa o Marina, oh Marie Tigi, tu quasi o pigis, oh Marie Tigi, Nani, we're in Okuya, Ogenile, in Anuo,
Adam Bani Soya, Atule,
Atule,
Mono Yamaran, Koma, Odiga,
Odiga, Odiga, Odiga,
Odiga, Odiga, Odiga, Odiga, Odiga,
Adalamba Moli
Adalamba Nisoya